Bazamelana izindaba zokuciko. Uma kubalwa izinsuku zonyaka. Kuqalwa ngasekuqaleni kuyothi mase kufikwa ngasekugcineni. Kubhekwa wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala kuba ukukhohlwa amaphutha asakwenzeka. Iphutha lokugcinwa ukukhohlwa amaphutha asazokwenzeka. Lokukhumbula namaphutha angasoze enzeka. Uma kubalwa izinyanga zamasonto, amalanga yayizinkanyezi kunye nezigodlo. Bekuyikona konke-ke lokhu okwenza kube nomehluko phakathi kokubaluleka kwezinsuku. La zibaluleke khona zonke izinsuku, kwaze kwathathwa izinsuku ezibaluleke kakhulu okudlula ezinye. Zampitshizwa zenziwa zabamfishane. Kwenzelwa ukuthi umuntu akwazi ukukhumbula izinto eziningi ezenzakale ngesikhathi esifishane. Uhlukaniswe lapho-ke nokubaluleka phakathi kosuku lokuzalwa nosuku lokufa. Ngalesi sikhathi usuku lokuzalwa kuyomele lukhunjulwe futhi laziwe ngabantu abazunina wakho. Kanti usuku lokufa luyokhunjulwa liphinde laziwe ngabantu abazisiqu sakho. Zabaluleka nezinye izinsuku kwaze kwakhohlwa ezinye futhi izinsuku ezibalulekile. Ebekuyizinsuku zokufundwa nalezo zinsuku zokumila koboya emakhwapheni nokumila koboya kwezinwele ebusweni nakuona wonke amanye amalungu omzimba kwamanye kwazi kwaqhuma ngisho amabele ezifubeni. Ngalesi sikhathi ngisho izimpumputhe uma ngabe zithinta sezizokwazi manje ukubuhlukanisa kabili ubulili njengoba zilozoziqhubeke njalo zithinta. Nasemqondweni wazo sezifundile ukuthi kunomehluko phakathi kwesilwane sasekhaya nesilwane sasendle, ngoba nesilwane sasendle saziphela abanewabo laba esizalwa nabo okhalweni, kanti lesi sasekhaya umnikazi waso uzazi zonke nangokwezizukulwane zazo nokuzalana kwazo. Ngoba uyazi ukuthi njalo noma kuphela unyaka ubheka wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala kulibo ukukhohlwa amaphutha asakwenzeka. Iphutha lokugcina ukukhohlwa amaphutha asazokwenzeka. Ulokhumbule namaphutha angasoze enzeka. Kulokubaluleke zonke izinsuku kwaze kwaphinda kwafika usuku olubalulekile obekuyilolu suku lanamhlanje. Lolu suku yathi kulona-ke usuku lomshado. La sonke njengoba siyila sisemshadweni. Ngiqinisile ngithi umuntu omnyaka mshade umakhelwane wakhe. Silana-ke sizothamela lo mshado, umshado weqiniso kunye nezimfihlo. Ozothi uma uphela lo mshado mese siwelela emcimbini olandelayo kuzobe sekuwumngcwabo wazo zonke-ke izinye izimfihlo. Sikhona-ke thina la sithamele lo mshado siyizinkulumo ezikhulunywa yibona bonke abantu abathanda ukukhuluma nezinkulumo ezingakaze zakhulunywa. Basikhulume kakhulu-ke nangesikhathi esiphambili bele besukuma nalabo abalobo bempongoloza nalezi zimbongi zilozichaza ngathi zithi ziyasazi. Manje ngiyafisa sengathi nazo lezi zimbongi mezingake zihlangane nathi nangelinye ilanga sesiphelele sizimbongi zomdabu lezi ndaba sizikhuluma ngobude nangobuqiniso bazo. Manje into engihlukumezayo ukuthi kwayizona lezi zimbongi zomdabu lemthethe ziyibekele zona ziyahluleka kuyigcina ngobude nangokuphelela kwayo. Kepha nakuzona njalo mekuphela unyaka kubhekwa wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Khumbula amaphutha asazokwenzeka namaphutha angasoze enzeka. Zabaleka izinsuku ngaze ngakhumbula olunye usuku olubalulekile ukuthi njengoba siyila sonke ngithi sikeza esikoleni. Esikoleni-ke lebe siya khona ngesizathu sokuyofunda. La sasiya khona noma sesingasathandi sasiququzelwa nje uthando labazali noma into esifuna ukuyithola uma sesibuya khona. Siya khona ngisho sipheshethwa umoya, sigcadwa ilanga, sinethwa nayimvula. Kepha sasiya khona kunjalo. Kepha sikhona sihlukumezekile. Abanye babodadewethu wawubabone bekhululekile, ubone bejabulile, abanye besuthi kuloku ukukhukhumala ubukhulu bezisu. Sibabuza kunani kulezisu zenu nina njengoba siphuma esikoleni. Bathi la maphutha abaqwashiswe ngawo kaningi baqhubeka bawenza khona kunjalo. Kwabanye-ke owuyibone ngentuthu iyayiloki iphume njalo emakhaleni emehlweni nasemadlebeni labo babegcina bengayibonanga indlela kepha nakhona esikoleni hey kokuthi mangabe sakuphela unyaka abafundisi babengahluphi babebheka wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale iphutha lokuqala kwakuba ukhohlwa amaphutha asake enzeka iphutha lokugcinwa ukhohlwa amaphutha asazokwenzeka uloku khumbula amaphutha angasoze enzeka uma kubalwa izinyanga zamasonto amalanga isigodlo zezinkanyezi okuyikona konke lokhu okwenza kulokuba nomahluko phakathi kokubaluleka kwezinsuku sasizafika kulolu suku ke lwezinkondlo ngazibuza ukuthi kaze lolu suku ke phakathi wethu lubaluleke ngani kuzona zonke lezi inkondlo sezihayiwe nalezi inkondlo zisazohaywa kepha ke ukubaluleka kwalo sizokubona ngesikhathi esisayo mzwane sesibheka wonke amaphutha esiwenzile namaphutha esisazowenza uma ngabe kubalwa izinsuku zonyaka imbalobalo
iyakula
imvunge
iyavunguza
ngobuciko
imbongisa cikoza
woza woza Afrika uzolalela samela thamela nazi indaba zobuciko.